ngamandla ngilambele imangaliso ngilambele njengokubona ma-miracles immediately enkulu ukuthi uJesu wehla kwezomhlabeni manje into ayidinga yakuyona imiracle yizwi awufuni unqoba ngama-miracle uzonqoba ngezwi iindaba zakho ayizolunga ngeyimanga zolunga ngezwi iimangaliso zenza abantu bebabazwe but izwi lishintshe impilo yomuntu lishintshe into bazala liphuma emgibintweni lishintshe umfana kade ayisele phansi isibhondo umbese awulahle phansi hayi ngoba bona izimangaliso zwizwi isimangaliso ngeke sihlale nawe but izwi lihlala nawe ungabona isishosha sivuka namhlanje ekuseni ngeke usasibona but uma uthatha izwi namhlanje uzovuka nalo ekuseni ungabona impumputhi ivula amehlo namhlanje kusasa uzofisa ukubonene but izwi uma ulithatha namhlanje kusasa uzovuka nalo that's why izwi is power abazalwane abakunaki ilizwi bajahe ukungena emoyeni abazalwane yabo kanti uzosuka ungena emoyeni ngamasezulwini ngeke usangena ngoba ezulwini akungena abasemoyeni kungena benza izwi that's why abantu abaningi abasemoyeni abaziyo khona izona abayidlile bekuumoya ngoba umoya unesikhathi sokuthi ucwele uthi dwe kanti ukhuluma iy'limi la masuphuma ukhuluma isixhosa le mnyama yabo awukwazi ukuba umoya waya uba umoya bese ubuye engqondweni but izwi ma likuhlabile nanamhlanje ma uyolaba lizobe usaphethwa amandlezi ma uvuka uphethwa amandlezi nango-friday bathi usakholo uthi yebo kusasindisiyo yini amandlezi balwe nawe bathi ayikho le nto bathi usindiswa kuyabhetha after 3 months akuze usakholo uthi yes amandlezi line sisubu limezomelele amakhoma entekenteke nziwa ukuthi awalidlangiswe ma usindiswa kungayirobhu kuliba lokudansa dlaniswe that's why mina angithuswa yini mzalo no mina ngikatizwe angithuki noma ungakhulumilini waya hayi uright noma ungangikhomba ngomuntu ngeqhama kajesu ngiwe kathathu phansi ngiwe uma ngivuka ngizoyithintithi ngikutshekhe ukuthi ukhona enezwini uma ungekho ngikutshele ukuthi uronge because ukuthi ujesu azolanda ibanga ahlwithi asingelisezulwini it's not about ama-gift kodwa ubenze izwi uma ujesu engale mkhathini khalikulom akuzolandwa ama-gift kulandwa abantu ingakho noma umprofethi isiphiwo sakho angisilahli kodwa ngiyasiphenya ngifuna ukubona wena ozohlwithwa ngoba isipho ngeke sihlwithwe irapture kuyona ama-miracles kodwa eyabantu akade beperforma ama-miracles besala sebewenzini ngoba bebengekho ezwini besemoyeni bengekho ezwini ngasoye ujesu umuzokethi uma umuntu engithanda akagcine imiyalo yami he must obey my words in language yasezulwini ethi Jesus I love you uhambe emazwini kajesu akusikhona ukutshela abantu ukuthi ngiyamthanda mawusho ngomlomo awuzwakala ezulwini but uma ubuyela ezulwini uyazwakala ezulwini athi ujesu nabo abangithandayo nabo abangithanda bahamba ngezwi lami bayeka izono ngenxa yezwi lami bayayibopha ngenxa yezwi lami bahlale emzini yabo behlupheka ngenxa yezwi ahluleke ukuhlala ezulwini unkulunkulu uma umayindwa lezo muve ebandleni udonswa izwi elenziwayo
my god
ngisho umayindwele umayindwele akehle umayindwele ngoba nimbizi wehla ngoba izwi liyisebenzele indawo yakhe bona abantu abaneminyaka abasindiswa bakagcwaliswa ngamandla kamayindwele hayi ngoba hayi ngoba uNkulunkulu unfair kodwa ukuthi kufuna aqala ulonde izwi ngesikhathi ulonde izwi umema umoya ongcwele ngoba izwi lihlela likhanda isitulo sikamoya That's why namosu kule Pentecost kwafuneka ukuthi abafundi baka Jesu baobe izwi elithi hlalanda linaphu nelidisturbiso bayibopha bahlala. Umoya ongcwele ucheck aqala ukuthi indawo ikhona. Umoya ongcwele akehlele emntwini engakaqala ukwenziswa. Omanje uma ungafuna ukwenziswa uvala iintrato zikamoya ongcwele. Uzogcina ugxuma nabantu ongabazi ukuthi bagxumiswa yini. Ukhale nabantu ongabazi bakhaliswa yini. Ubaleke nabo ungazi ukuthi yini babalekisayo. Because abantu abaningi bayayizwa ipresence kamoya kodwa akahlali kubo. Ngisho isidawa uma singena la sizoyizwa ipresence. Sizokhala kodwa sinayo. Uma ngathiwa angithi wonke umuntu uyathanda ukuthi ngathi uhlala nopresident. Ubani omkhulu owathintwa upresident nohlala nopresident? One day upresident edlula ngakushawe wamthinta. Ushawe wathi mina make ngathintwa. Uma ifika kulo mama ahlale naye. Uma ngathiwa bachaza upresident, ubani ongachaza upresident othintiwe nohlala naye? Abantu babona ushawe ethintiwe bacabanga ukuthi uyamazi lokuthinta kwathi akamazi. Masebenzisa ukuthi ubani kade kuthinta akazi. Kodwa lo ohlala naye unanechance yokumbuza, unechance yokumcela, unethuba lokukhuluma naye. Khona abantu la endlini abagcina bethintwa umoya abangakaze bemuzwe hleli. That is why my matinta bayabaleka kodwa ithela ama fruit of the spirit our faith. Baningi abanye abantu bebaleka bekhuluma izilimi namhlanje basikhuluma kwenye indawo. Ama fruit of the spirit awekho abakwazi ukubekezela ukunyamezela kukho ukunyamezela kuzalwa ukuhlala nomoya ukuhlala nomoya kuzalwa ukoma ezweni. Noma sawususwa abazalwane uthi no bantwana bakaNkulunkulu izwi lithi. That's why noma uthandaza kumele uthandaze ngezwi. Ma uthandaza ungathandazi ndafunda lokuthanda. Ma uthandaza khotha amazwi uthi Nkosi uthezwi lakho. Baba izwi lakho lithi. Izwi lakho laselithi lithi. Ma wenza njalo ufake amavitamin, amaprotein, the calcium, the oxygen. Umntwana phakathi abe namandla. Ma ufuna kuhlala uphumule faith. Ukwazi ukubhekana nezimo zempilo noma ungena emsebenzini bebekushefu ungene ungena uhambela phezulu ngoba ugcwele amandla ezwi. So into ekhanda abafundi yizwi uJesu abafundi wayebabiza ukuthi ngilandele. Kodwa mase khanda ibandla wabanika izwi. Ibandla lakhiwa izwi. Awona ubona kodwa le ndlela balithi. Yabona ukudoba akufani nokuphela. Ukuyidoba inhlanzi akufani nokuyithosa. Mose uyifraya kuhlukile nokubuyilanda emfuleni. Yini ukudoba? Ukulobo. Imaterial okulotshwa ngayo akuyona ukuphekwa. Sometimes moyo lo inhlanzi uyiloba ngomlenze weselesela. But umlenze weselesela uhlini. Mose uyikhiphile uthatha umlenze weselesela ulahle uthatha inhlanzi uyifaka ebhodweni. That's why uma umzalwane ungabe umzalwane othanda kakhulu imvuselelo uhamba amatende ungalenziswa. Ngoba lapha ethendeni kuyalotshwa. Kulotshwa nangemlenze yamasela. Abanye badla imlenze yamasekela kula matende abahamba kuwo. Makulapha ethendeni do uyasindiswa nangentshumela ewrong kodwa uma usufakela usufike la endlini weza ngentshumela ewrong kodwa uma usufika la endlini ususindisiwe usumamukela uJesu bese unikezwa izwi eliright. Inhlanzi mayikhishwa emanzini ayiphekwa ngodo ayiphekwa ngeshefu yakhishwa ogcobeni khishwa uhuku ifake amafutha enabilayo ishe izishintshe iphunga ishe izishintshe umbala khona iy'nhlanza ey'nduba manzi lapha ezingakaze idlule emlilweni izwi lomlilo lamafutha abilayo ashise inhlanza ephungamasi ayishintshe ishintshe umbala ishintshe ukholoba ishintshe ukwenza ayisiphumile emanzini umuntu angishika khona ezinye ezingamehlo ziyabuka zineyiculo kanti zicula nje ziyaqalaza that's why uyabona imisebenzi yakho emkhulu ayisho lutho ngaphandle kokwenziswa ngokuthi uJesu bazofika bavusa iy'shosha bathi saprofetha ngegama lakho savusa iy'shosha ngegama lakho uJesu abacheke ukuthi bayalenzaniswa abesethi amnaze nazi namhlanje abazalwane bathanda into ebabazisayo njengoba sihleli la asisahlalele ukubabaza sihlalele ukukhala kwethu lo le nto uNkulunkulu ayenza ngobaba uBhengu efika la wafika la wabeka isisekelo kwakwenzeka imanga lapha sitshelo sibancane kuthiwa khonto ezenzeka emonti emdanzana khonto ezenzeka lebakhiya zonke zenzeka zazeza isikhathi now you know that Jesus is the Son of God you don't need a miracle that is if we are fully trained yakhumbula umshini wakho ubeka umshini bathi la emsebenzini wena uzoxoshwa uthi hayi kulungile usuthatha umshini wakho uthi umshini ngokuba asikho isikhabi esilolele wena usiyofumana uthinta wena uthinta inhlamvu yeso kajehova nolimo olukuvukelayo lukuphumele bese ubuyela endlini yakho ma ubuyela endlini yakho usakhala uthatha idumu lakho usulinde embesi uthi nqobile hawu ikhonya mabashutha inqobile 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 ikhonya basibuyela kaba bathi bephatheli indaba esibuhlungu yobaqhawu ukuthi ayibongwe inkosi nami haleluya bacabanga ukuthi uzoqhamba ukukhala kanti awukhala babekutshela uthatha into abakutshela yona hambi yokusemshinini wakho uNkulunkulu wangibiza bathi abantu awubizwa washumayela washo nje abafundisi bathi awuyadlala umfana ayikho lo uyagama kabuya ngezezweni ngoba uNkulunkulu uyaphendula ngezwi uNkulunkulu ukhuluma nawe ngendlela ejwayele ukukhuluma ngayo. Ingakho nje abantu abasha benza mistake mayise ezoshada alindele indlela especially yokukhuluma kaNkulunkulu. Uma ungakazi ukukhuluma naye nomsizo oshada ngale nkulumo. Ngeke umuzwe usiyoshada ungamzwanga ungakashada. Awukwazi ukuboniswa intombi ungakazi ukuboniswa nje inkomishi la inkonzo. Ufunda ukuphila practical uphila ngamaqiniso awuthathi into zemoya emoyeni uba practical yabona ngathi umuntu eqamba amanga ekhuluma into engekho akalindlizwe awukwazi ukudlinza udle namanga kabuya ngezezwini kabuya ngikha ngapha kithi balwa nami ukuthi ngisindisiwe ngapha manje kuthiwa yikho lento yakho kabuya ngezebhayibhelini angifuni ukuthi kayizayo ithi ngikubize ngegama lakho ungesabi ngizohamba phambi kwakho ngizohlelemba amagebhugebhu ngiphule imigoqo yensimbi ngiphule neyivalo zethusi give you the pleasures from the darkness. Kalo kesha bende na mali nge, nge na mali, nge na pasa, nge na pasa, nge na luto. But ukulu kuluwa, I will give you the pleasures.
Kabuyele mubo nga bachele matai, benkensi ukulu kulumbizi. But po we have like it, it I been eating years and you put Gisho jena banya desire. But I show one and humble blown 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 blown
blown
blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown blown. I'm trying to have a little time. Oi. I'm trying to have a little
time. You have a move,
yes.
My engineer now, but she has a to share the books of a food is not delicious. She has a man and back. But my mouth was a good one. One calls in a man and no show. But all show me back. There is a mind, God is with it, there is also the spirit. La ba te pefa ko di zenzo zako. Now he said and say la ba te kandwa la ba the spirit of mind. Mind them also say this one. I was of church said, without the head of said, I said, I call them again. So, fana ha bu gale linsu. Let's cut to gale linsu. That's why the Bible, fana nung tom musha, nukum long tom down. Go to Funu, what is the enemy? A man pull the salamans at me. Menuta to jail, your man's at me. Uso tell a person with the enemy. In Nako, your master Schumann said, no, this is not supposed to get us also an answer. Because it doesn't tell me to put more fill an answer. I'll send you some little jazz. Uso tatis, we tell a person of sale. Utata is, we'll tell a person of John. Hallelujah. Umasa, Mugu, keep.
We awusayebi.
Tena kuze kuphele nokuyiboleka.
Ungabusajola literal, ujole ngenhliziyo, ubeke uthele. Ungabusalwa manje ungasabashaya abantu ngezandla kodwa ubaqalekise. Qhubeka uthele kuze kuphele neqalekise.
Asaphume wonke lama zangcolile kusakhlini.
Into eyenzekalayo engqondweni umuntu uma esindiswa awukwazi ukuwukhipha izono ngokuthi ugebise ikhanda uthi aphume. Amadimoni kuphela ukuthi ngegama likaJesu kuphume, aphume amadimoni. But izinto nezenzo akathi uphila ngaso ungakholwa ayiphume ngegama likaJesu, sikhishwa yizo. Awalali nomakoti onenkani odelelayo. Hayi ukuthi unguSathane, akanawo uSathane. Uhlushwa into zabudala kufuka iy'khokho zabudala. Manje funa ukuletho adile nawo ngembala. Ngoba lithi iBhayibheli mawusuka uKristu uyashintsha ube isidalwa esisha. Awukwazi ukuhleba kanti ungakholwa uphinde uhlebe usukhona. Awukwazi ukukhwabanisa ungakakholwa. Noma usukholwa uyakhwabanisa, kulahleka iy'mali emsebenzini usindisiwe. Inkinga kuyona ukuthi uJesu awunayo, unayo uJesu futhi awumthandi uSathane. Iproblem umele uthathe izwi ulithelela kuze kuphume ukwebo. Ma unamanga thathe izwi ulifakela amanga azaphume. Ngoba uthi uDavide, into ezongenza ngingabe ngisona, into ezongenza ngihlukane nabafazi babantu sengizolondiswe. Ngoba nizibane enyaweni zabo ngizolondiswa khona ngabiso ngingasophinde ngibone. Uma ungasafuna ukona ngivise. Ngoba uma ungalivizwe, uyamamukela uJesu kodwa ungasindiswa. Yabo, iningi lapha endlini zamasonto abantu abamukela uJesu kodwa bayifiwa abasindiswayo. UJesu umamukela ngedecision. Uvuma ngenhliziyo noma uphakamisa isandla uJesu angena. Kodwa ukusindiswa, ukusindisa ngezwi. That's why uzabazali bethu ngiyasindiswa imihla ngemihla, nanamhlanje ngiyasindiswa, nakusasa ngiyasindiswa. Yini esindiswe njalo? Izwi uma likhuluma liyamsindisa. Uthi uJesu nina senihlanzekile ngezwi engilikhulumeke, nihlanzwa yizwi. Awukho siyabo. Sesiphelile isikhathi sami, siyangihlupha.
Izwi lifana nomuthi.
Nithini nomuthi?
Yes.
Moya enyangeni. Yini nyanga iqhirha. Wa. Moya enyangeni.
Uhlezi ngakwesobunene.
Igqirha izokhipha umuthi, nanku umuthi. Ufunani? Ufuna intombi. Ikuphi? Yakwanisela. Ilaphi? Isemdansana. Igqirha libona wena, thatha lo muthi. Uphuze.